Aw, mama. Mama, uyenza kanjani le nto ukuthi uvela uvuka ekuseni ngovive umtshotweni uhamba nomama bomkhuleko mina ungangenzeli breakfast. Uthi mina ngenze njani? Hawe nakhwena ugcwali wena. Cha phela mama, angithi indoda kumele ivuke. Hayi khuleka mama, vele uyazi ushimshef la. Ngizozibambela nje, ngizoyifakela lo kwamaphili efana. Ngiyibambele nje breakfast. Uyazi nawe mama ukuthi hhayi vele moshiye mina. Hayi mama, mana angibuye ngikuthinta futhi kunesimo okusamele ngisilungise le. Hayi
abona ngisiphathele ya. Eh baba, suka phethu manje ngishana la la. Wena mana, buyela ngalala, buyela la. Okay, mana. Phethu, buyela ngalala nala usaphazamisa.
Hayi, hayi. Yabona nje bafethu, yini wena ngempela kanti yini lenza impilo manje manje?
Ngithi suka fethu, nawe fethu relax, iziphi fethu?
Kahle phela nawe usicefe.
Fethu,
kahle phela nawe.
Uthi yabona fethu, zamsiza wena la.
Ubani uthi mina ngikwazi ukuyishanelela?
Baba, kufanele ngabe nje wena manje uyangibonga ukuthi
kahle phela nawe. Hawu. Bo. Lalela fethu, ngiyakubona ukuthi kahle phela nawe. Ee, ngiyakubona ukuthi fethu indlondlo yalo mjolo wakho yezwa. Sinje.
So, ngayona into yabe yayenza le.
Zonke sphume sohlangane bale belangelo usamina ngakulele
jabe ayi 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 sna dalwa kungule zalu abantu bangathi
zonke sohlangane skale
hey if nazi kimi zonke sphume
sohlangane bale ke ha
bese bika ngiyabuye
sna dalwa mafaga funda sakiba
eka zukhini ubuziphi inkani. Oh yeah. Nana ahlala nje futhi wadabukise nje futhi kwenzeni kanje futhi shilo phazi.
Hey baba, 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 ongibilele endlini nje le uye kumfazi wakho ungihlukane mina.
Yazi njani? Mina bethi no queen sisancebeleka mfethu uyibona yona manje wena mfethu angikuphathi kabi lokho mfethu uyibona khuleka uzobuya unkosikazi wakho mfethu
uyisilima wena umfazi wakho yedwa boza faka ama Nigerian wena ubusy nami la
hayi bo mfethu wazi kahle queen uthi ngeke nje mfethu awenze lo manyana la
uyibona lo nosipupu. Kanti wena umfazi wakhe akakwenzeli lento yokufaka lamajazi okulala made naloko ezovula kanje ethi surprise surprise lokho ubona iparadise awu yabhayiza wena kanti
yibo bethu uthiwa ilanjare impethu not ama Nigerian kodwa ke phela mfethu ngeke ngikusole mfethu ayibona ngoba nje uqueen eqonde kanjena nje mfethu usurprise wayini mfethu eplangweni
awusuyanginyela ke wena wena sekumele uhambe ngempela wena
hawo njalo lalela mfethu jam lalela boy relax lisa umoya phansi kahle kahle la into engize ngayo mina ukuthi wena mfethu ngicela ungiphame sise lo sofa mfethu yabo ngifuna uqueen abashanele lapha ngaphansi ngicela mfethu last chance mfethu last time ngayo cela njalo mfethu sambe mfethu
ungikhomba njalo chance is chance uhlula intombi endlini masimba la
cela ubona ngelo mfethu mfuna sokuphakamisa ukhona shanele la mfethu
bamba phela nawe ngapi inpho khomba mina
bamba lana phela nawe mfethu
ha amisa phela nawe elo amisa
ima kuyasinda phela
Yusa,
bamba. Yusa, Yusa. 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 Yusa,
30 fucking minutes. Tick tock. Tick tock. Tick tock. Never mess with the Lalilas. Always a tattoo.